Kuna jamaa amekaa chini akaona hizi mabotro si za kutupa.
No, he means the end.